Babe wethu losezulwini babe wethu lonemandla onke nanzambama nkosi kule mini sikunika ludumo lonke uphakeme babe hlala esihlalweni ubonakalisa imisebenzi lemihle yekulawula etimpilweni tethu khomba babe ngathi kokuthi babe uyaphila etimpilweni tethu siyabonga babe kuthi nanamuhla lawuqhubeka wenza umsebenzi lomuhle egameni lika Jesu Kristu. Amen. Namhla bazalwane angibonge ngokuthi siphinde sithola lelithuba ngokuthi siqhubeke nendzaba yethu. Jesu ungumpriest omkhulu. Jesu uma endzaweni yabapriest uba ngumpriest omkhulu. Simbonile Jesu ngengati yakhe avula indzawo lengcwele ngcwele kwekuthi bonke labakholwa nguye noma ke kumbe maKristu akwazi ukuthi ngenela ngoba itolo bekungena umpresi. Siyambonga uNkulunkulu kwekuthi athumele Jesu atokwazi kwenda lenkonzo yekuthi wonke umuntu akwazi ukuthi ngenela kuye ngekuthi uhlanjululiwe yini kuye ngekuthi inhlitiyo yakhe imsulwa yini bese uyakwazi ukuthi ngenela. Namhla bazalwane ngicela kuqhubeka nye kuverse 21 la sagcina khona ngelisondo. Ngicela ke siqhubeke ngifunze lo verse 21 ngetulu kwaloko ke thine sesinempriest lomkhulu lowengamele indlu yaNkulunkulu ngobe bapriest bebangena njalo njalo netingathi kodwa yena wangena kwabakanye wefika asangenile kwadzabuka lesihenqo selithempeli kwabonakala ukuthi indzawo lengcwele ngcwele seyiba sebalene ngaleyo ndlela uNkulunkulu wamenda waba ngumpriest omkhulu lowengamela indlu yaNkulunkulu. Ngako ke namuhla siyaqhubeka siya kuverse 22 ngako ke asisondzele uNkulunkulu nenhlitiyo lecinile leqinisile. Inhlitiyo yemKristu ifanele ibe inhlitiyo leqinisile letemanga lengamyeni Jesu kodwa ibe ngileyo leqinisile kuze kwekuthi nangabe siphila nenhlitiyo leqinisile ibe nesibindi sekuya ungena endzaweni lengcwele ngcwele ngoba iqinisile. Bantu labaningi bayatiyenga nabangena emasondweni ayekele kubuka kwekuthi inkosi ithini kimi abuke bandla basemaceleni kwakhe afune kulingisa bona kanti le nkosi ifuna inhlitiyo leqinisile. Futhi ke lokunye lakufunako la itsi lenhlitiyo kanti iqinisile bese iba nako kwethembeka lokuphelele kwekukholwa. Kuyadzingeka emakholwa athembeke uNkulunkulu angalingisi nje kodwa ethembeke kumnanzi athembeke ukubi. Uyaqhubeka kwesithathu uthi inhlitiyo tethu tifanele kwekuthi tibe nguleto letinyenyetiwe tahlanjululwa kunembeza lomubi ngoba libhayibheli lami encwadini yaJeremaya lithi leli bhayibheli Jeremiah 17 verse 9 lithi leli bhayibheli inhlitiyo yimbi iyakhohlisa ngetuluka kokonke ngubani longayati. Ngako ke kuyadzinga kokuthi inhlitiyo tihlanjululwe nanembeza angakukhaleli kubete tinyembeti lakukhalela tona uthi mane uyenda nje kodwa wena awusiye umntwana waNkulunkulu letindo leti natendeka empilweni yemkhrestu tikhona tinto letititalako letinhle letiba titshelo letinhle uthi ke verse 23 asibambelele kuso sivumo selithemba lethu singangabadi ngobe yena lowenda lesethembiso wethembekile ekuthi gcineni tethembiso takhe wethembekile kungakwafuna abantu labatawu banehlitiyo lecinisile ufuna abantu labananembeza lomhlophe ufuna abantu labaphumile etintweni talelipi ngoba yena etithembisweni takhe wethembekile nathi ke tinto letitalekako na inhlitiyo yakho ingileyo lecinisile futhi wethembeka ngalokuphelele ekukholweni kwakho nenhlitiyo yakho inyenyetiwe yahlanjululwa kunembeza lomubi kunana tinto letidalekako kuba khona kwekuthi sikhone kunakana lomunye akhone kumnaka lomunye ngoba inhlitiyo igeziwe nanembeza kanye nemtimba wonke ugezwe ngemanti lahlobile waba umntwana waNkulunkulu kwesibili lokwentekako lokutalwako siyasitana akubi nje kuphakwa ukuthi kuthula kuhambe nani kuthula kuhlale nani kodwa siyendlula lapho sisitane ngoba lokukhulu lokwekuthi kwentiwe lenkonzo ledalwa nathi yatinto leti kuverse 22 siyasitana futhi siyakwati kukhutsatana endleleni siyakwati kwekuthi lomunye nalomunye amkhuthate lomunye singete sakhombana ngetinhloko uma lomunye kubonakala kwekuthi sowuyawa singakhombani ngetinhloko ngoba nembeza wethu uhlobile inhlitiyo tethu tigcwele liqiniso sesiyakwati ke kwekuthi naye sezame kumkhuphula emoyeni simkhuthate kwekuthi lala ukhona khona akusho kwekuthi sowuphelile usengavuka ukwati nawe uyawungena endzaweni lengcwele ngcwele sitheka sitane sinakekelane futhi sikhuthatane eluthandweni nasemsebentini lemihle hey imisebenti lemihle iyavela ngoba siphila inhlitiyo iqinisile siphila inhlitiyo igeziwe siphila nanembeza angasilahli siphila nentimba yethu igeziwe bese siyakwati kusitana siyakwati kubambisana siyakwati kukhutsatana naloyo lonaleyo nkonzo naleyo nkonzo uyabese uyakhona kuyenda ngoba siphethwe inhlitiyo lehlandekile siphethwe nembeza lohlandekile longanasici asimbonge uNkulunkulu kwekuthi alethe Jesu emhlabeni ngoba namuhla sinebantu labaphila etinkonzweni letithi moya wababa tinkonzo letithide bayakwati kuwenta umsebenzi wabo wekusitala abanye wekukhuthatala abanye nawe ukuthi nje bambambamba sikwati kubonelelana sikwati kunakana siyambonga uNkulunkulu ngaloko asibuyele kuye uNkulunkulu asinikise kuphila kwethu kuye ngoba yena sowivunile indzawo lengcwele ngcwele siyambonga uNkulunkulu kwekuthi avule ngaJesu lendzawo lengcwele ngcwele futhi siyethemba kwekuthi libusasa lethu litawuqhakaza nasi tawuvuma kwekuthi inhlitiyo tethu tigezwe tize tibe neliqiniso ngiyambonga uNkulunkulu nanamuhla zalwane kwangathi lenkonzo ngaba khona lekwentako empilweni yakho ukwati nawe uthi hlola wakho nembeza ungahloli walabanye ngoba siyahlupa bese siphakukhomba labanye kanti sifanele ukuthi hlola thine kwekuthi ngabe nembeza wami ingabe inhlitiyo yami ingabe ngiyakhona yini kubasita labanye inkosi ibusise babe siyabonga livi lakho lanamuhla siyabonga uNkulunkulu kokuthi nanamuhla mphako sesinawo phako endlela ngoba lona likhomba lizulu lona likhomba indlela lesitawufika ngayo ezulwini siyabonga babe malibusiseke namuhla egameni lika Jesu Christ amen.